Midasi, se wubi piemu ewo Ahafo ano southwest abatom Ahafo ano southeast abatom pesua anoswa. Yena nanumu nkremufu a wubuo abatom pesua efren Ahafo ano southeast yi. Etimi ayi nshiemu kesie pa. Ni nshiemu ni nina si chile nina anese. Omubebo fotuo no mudi. Ape apomodin aswe ye papa ediama enkremufu a wumuwo Ahafo ano south east na afi Ahafo ano south west ena afi nsusu Ahafo ano north na wumatimi ahwe omu apomodin na afi nsusu no enyoma ebeboa ma omu apomodin egina so na ye krabehwe no wumatimi aye. Na wose dwumadi ase na wo moto wo munsa frɛ asante mantamu chief limam se ofo ne nimu nyam emete dwumadi achim wose dwumadi mu no etwetwe enkremofo mpanimfo pi na ene de ba dwumadi ase wose dwumadi kroye nsusu no wo mu ema enkoda wo matimi asua Quran no pa baba ichre wumu Quran no sua wumu sua edi adu baby na wumu susu edi baba ka enyamesem di achre afoforo ewo abato ompesua no som na wo hwe se dwumadi asin asiam empenifo bi ti se enkremofo enkoda wumu sua ade akọ achre ebi mako akoye engineer ebi mususu etimi akọ enkan pa wo enwomasuam no matimi ababa be yempenefo ewo omanga ne mu na obepiem wo ho nsusu a etwetwe amanyoku echitafo bebre ene ba adwumadi ase a omu bota yenyina ne se omu beboa ama womu ene sode hunu efa apomodin hu etimi abamu no amanyoku binma womu ba mu ti se MPP amanyoku no enkremofo panifo binmu omu ewo Ahafo no south nyi
nera enka ebe na me ka ye na so ye nyanti ye ho ase papai ofa e de akọ tv chi na ya to sika na gu omo so anya bone nemo me twem ani mo ha se ani mo ha na de ma ye nta ho sabre
e wo se dwumadi ase e na wo mutu wo musam frɛ enkremofo mpanimfo a omufri Ahafo mantem no mu ena afi nsusu no Ahafo ano north Ahafo ano southwest ena Ahafo ano southeast enkremofo mpanimfo a omu edida enkremofo faku na se nyinaa se omu mra dwumadi ase na wo se dwumadi ase ena omutu wo munsa frɛ opani a wo pre se obeba be ye dwumtrani ama ndc amanyoku no wo ka ase
adwen ehyehye saa dwumadie we yakopon hira enka wo nyira
amen
esan se dwumadie we a omuhyehye ye in fact edimpuntuo aba ye muslim no ye nyamesun mo san se koba bia sika ye nya no ya na ye ni na senka ye bitmenya sa sika no e di aboa ye nya medjuma yakopon onhyira wo mu ene adwempa omanya afa ho di asese sa adwuma wo di we amaye e wo ye mpatem ha san se machini aga na ha ndi ba bi kakra de mi hyia sa program we bi wo ba bi a ntidi American se yakopon onhyira wo mu eto so abusiafo you might be a case, you say. Ah, my papa, I take from Hona, yea, you may say. You may be a home. May you teach any. Beta, I wish you are four asses. We, and your crap of it. A sense of first and Nana in him on Passway in your soa. Jacopo in Gruby Bree. I'm say your home and Passway in your so. And the first and Nana in him, and let you hear home. And to mess, let's say, will be Biara. The media will back on Peter Mana will cruise what yourself say, Odo, Ebishim. Now, Abua, Amay Yam, someone, let's me a pija. Beda Abusia Quasi, Missou.
Was said to Medina Seno, Enna, a sentimentemo, a chief imam, the obesina nine. and nothing so mum for being more honour. And there's a sentimental chief, you mum. A woman, ye say, Alhaji Abdul Aziz Ramadan. Nejuma aso womani ye pa ye. As he say, no, and penny for womu eshe. Muslimi fekunu ano ewa santimante mu apeja ni dibre every district edina ko municipal chief limama sese no yemfreno district chief limama biem nemum ye baba be freno municipal chief limama wono so e baba boa ama enkremosom ewo empotem wono etimi agyina ne naso na wo se adwumadie no mu no wo mu di abotre fita etie yie pefe se wadi nkunim na afi nsusu ya pege ne di bremu e dia free district chief limam e dia kọ municipal chief limam e wo Ahafo Ahafo Southwest about to person Ahafo Southeast about to person
Abdul Aziz Ramadan nya akonya wokasa no momie ntie bi
Allah upi adin kire won nche obeto no wasa ka kire won se ni ogidi e mapase wata dia no e dia sawa na nyuno dia sa na nyuno ta dia no asa oso bia so ni ta sawa no e ye fita sa obia ni ayo tuntun won na le sebre gise ye yi kire ho na mo di ko ba bia e bas sana ti tibia no ana edi ko koko ana tuntun so odi e chira baba o fete ye fita so bi ka ti o te wasa de fita na o si
ti o mu ji eso dada because o mu background de o ma aye ye o mu ground o mu wudi o mu ye o si nante na sesa en so nyame na ye de tu ni kakran kakra o mu de betina so o mu ji so en ti se o ma ji so de a en e be jina imam ahemfo edom dom ha nyina nim na ya busamo se monante se e bia na ya pamu na wa se edi musie
abotare chimma na musoro odo en konkote islam na islam nyam kase assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala